kone kike kuko kuma kona sapu sapu
mana mali
ai
ngikusala
eh ngifuna lokho la uchapha chapha uchaphakile la
sound ngendlela yakho ngisabona
ile
sayona
Yeah, I do clean, you don't get a little.
I call you.
Silo Simatuna, Pesavarachana, Menazum Sili, Oversalo Sinisoyo, Pati Mazulu, Natalonjofu, Nizani Shaba, Notting Shaba, Bada Bibangale, Yafutuman Tala, there's a way show, there's Shampuno, Ibunu Gantaba, Elito, Busuba, Pasabayosuba, I was in Jana, Oshaka Tulofu, Umakatasi, Bosom Sita, Umakatasi, Amamuna Sigana, Uma Pasabile, Ojabetole, Sinivini. I told you to put the Sabatu, and a Sabat Putita, but to present when you have a Saba, Masolide, Bas Puliche, Tampachella, Police. Uso titase, impanyane nganagandaba, ati timbala, tugele lwensiso, pala lmato tukwazulu, ese pala lomanda, umapogo pela, hepo ngayisiswa, esi nigine gana, Bona, I'm Shabanella, there were Califunta, Femfulemini, Esom Puzzle, Esom Tubella, Nanima Kundane, Astale, Porten, Banangoma, Kishman, Ranazokana, Yabigella Banades, Nitinu Pulules, Alala, Tifan Kamiama, Esom Palule, Isikota, Evanangoma, Mananangana and Tabella, Pesmanja Kazine, Bato is Senna Sankulu. I was a Tata Busia Shona, Tatibona Bastolayo.
asibe sifaka le bezothanda asibe sifaka le ntambe lapha kodwa
emnyama
oh emnyama nansi lapha ungacosha phansi lapha nansi le lapha nje phansi lapha makhomsi okay ngithatha la bantu bazana Sebenza yona leya kodwa. Ukuthatha. Ubuze njani? Hayi iyakhola lapha ya. Sebenza yona leya. I'm not there. Can you stop? No, you pass me salute. Pass me salute. Buse lega lana. Tanda ushintshe ufayele neshort lenga la ekugcwele. Ali Pomet. Yeah, Pomet. Ah, what the umbrella? ufuna ulokhuzana ukushaya ithola uthi
Thank you.
ikhona lakhe.
Mana, see my name, Yamena, boobay. bethe ngayikhuzwa umseleni benonongalaza bethi fanike osekuyihlangu besemkhwentaba iyekeleni ubunyama bayo buye sabeka fanele kuyokela ivula kwankosinkulu unongabela abantu ukudoza uma saphuma ezimbotsheni zomtshezi isiguqe siyifulele ngamahlamvu asendathawusuka phezu kothukela umsinde ekuntilingweni ungowane kubakhwengabakwakhinya bena basentengweni yaqokozelelwa ngabasentumene bena bakwakhinya beqokozelela idlondlo lingako katshana bathi dlondloni lena ngayingabhuli maphiko ngoba zonke izidlondlo ziyawabhula amaphiko ngayiyosingela ezizo lasehlungwane ngombumbuluzo amafaka sengogweni nasendlondlweni abaleka bhakazela khabemilelodwa nangasehlungwane amanye amakhaba emiligekeleku khabeleleka mamboli wayo uzwe usitambanane yabona ngezijembezi shamane odabula ngakwamangaza abafazi bakwamangaza beyolalesi bathole kazi bamathole abezawulalaphi idabuleka umlabe zama ukhwane wafika inikezi yande emkhonto
Wena wendlovu wena wendlovu se sicela ukuthi siqale nohlelo sicela ukuthi siqale nohlelo Sicela ukuthi siqale uhlelo ngokucula ihubo lesizwe. Sicela ukuthi abahlezi phansi. Silo samabandla bayede silo samabandla si fisa ukuthi sibingelele uNdlunkulu okamayise uNdlunkulu bonke abakhona owayengumongameli uzuma undunankulu weprovince yakwaZulu-Natal umama uNomusa Dube-Ncube ungqongqoshe wezamanzi umhlonishwa uSenzo Mchunu sekela ngqongqoshe wezempilo umhlonishwa uDlomo umhlonishwa ungqongqoshe uMabhena uPhani Mabhena undunankulu wesizwe samaZulu umntwana uButhelezi abantwana bonke basendlunkulu ongqongqoshe bonke ngabakhona la amalunga eParliamente amalunga eshaya mthetho sakwaZulu Natal inkosi uShinga ongusihlalo lapha kwaZulu Natal wendlu yamakhosi amakhosi wonke akhona amakhosi asedlunkulu iimeya zonke ziholwa imeya ye-district umhovu abaphethe iminyango yonke kahulumeni amakhansela onke siyandingelela nonke kulo mcimbi omuhle kangaka ohlonipheke kangaka esifisa ukuthi singaqhubeka nawo ohlonipheko mina ngiyigama lami ngingusupha ngwakazuma ngusothobha omkhulu eshaya mthetho sakwaZulu Natal ngicelwe ukuthi ngiphathe uhlelo siliphathisene ke nomntwana uthwe ngitedele umntwana uThubulane abeqhubeka nohlelo azethule nabe sithuqhubeka nohlelo
bahede hlanga lomhlabathi wenomnyama silesikhulu uDlunkulu Mayisela ndunankulu kaZulu umntwana wakwaPhindangene nenkosi yakwaButhelezi undunankulu wesifundazwe sakwaZulu Natali umama uNomusa Dube-Ncube inkosi uShinga eusihlalo namakhosi onke akhona umhlonishwa ubaba uJG Zuma noma mengameli weNingizimu Afrika kanye nobaba uMkhize uformer minister wezempilo njengoba eseshilo uNqamalala lapha engibamsene naye uhlelo abantwana bonke izindlu zenkosi ezikhona siyabingelela ngalolu suku olukhulu kangaka usuku lukaZumelade umobala lapho kungemngangemtholo uhlavana bhulumile endulinde sithokoza kakhulu ngalolu suku ngiyafisa ukuthi ngaphambi kokuba siqale umcembe ngicele ubaba umfundisi kakhulu kondlunkulu wakwalendozulu ngiqalaza ngingaboni ukuthi ongakuphi undlunkulu ogatsheni owunina wesilo okhona phakathi kwethu nabanye ondlunkulu okungenzeka ukuthi bakhona amehlo ethu angahlalile kubo kulo msebenzi omkhulu kangaka ngosuku lwanamhlanje sizocela ukuba kwemukelwe ohlelweni lethu kubhalwe lapha imeya yomzinyathi ukuba isemukele kodwa ngiyazi ukuthi ngokohlelo lwethu oluqonde ngqo kufanele ibe khona imeya yendawo ngoba nje lapha nje sisendaweni yasenquthu lapho okukhona khona imeya uShabalala bengathanda ukuthi mshengu ubingelele kwazeke ukuthi nawe njengophethe isagila senkosi ugadele lo muzi egameni likahulumeni umbovu angazi mshengu ukuthi ungakuphi yathokoza bayede hlanga lomhlabathi
bayede silesikhulu hlanga lomhlabathi okhona phakathi kwethu abantwana basendlunkulu amakhosi asendlunkulu unduna nkulu wesifundazwe saKwaZulu-Natal Ntshingwayo ngibingelele umongameli obekade umongameli umsholozi ongqongqoshe abakhona amalunga onke akhona amalunga eshayamthetho saKwaZulu-Natal abahlonishwa imeya o-deputy mayor no-speaker amakhansela ibutho elikhona phakathi kwethu isizwe sonke esikhona lapha enquthu ngiyabingelela hlanga lomhlabathi kuyintokozo enkulu kithi lapha enquthu ukuthi uhlanga lomhlabathi libe khona futhi okwesibili ukuzobusisa lomcimbi omkhulu kangaka kulezi ntaba zakithi lapha esandlwana hlanga lomhlabathi sihlezi njengohulumeni pha umkhandlu wasenquthu sithokozile sithobeke kakhulu ukuba phakathi kwethu londuna nkulu kaZulu esethemba ukuthi umcimbi uzohamba kahle kakhulu akwaZulu ahlabana kulendawo hlanga lomhlabathi futhi sithembisa ukuthi ngaso sonke isikhathi njengohulumeni walapha enquthu sokweseka kakhulu ukuthi lo mcimbi uhlezi njalo ube yimpumelelo njengalokhu ubine senze isiqiniseko sibambisene nomeya wesifunda umzinyathi uqinisekise ukuthi amabutho kaZulu akhuselekile lapho akhempe khona akhempe kahle futhi ayakwazi ukuthi aqhubeka ayilungiselele ukuthi lo mcimbi